cyambere cyerekeye negotiation hari yabanje kwibaza gihe ta negotiation yo biriho ukuntu intambara yoshobora guhera abandi bakibaza bati umuntu negotiation nande ba negotiation iki icyo kibazo rero bamwe babibuze bibaza bwa mbere negotiation andre abahutu n'abatutsi bamaze kugira icyo no kwita tour de table twasanze benshi basanga koba ari kungura ikinogo cyo bakigabura ubwo bwoko watereye icyo cyumviro karata wamuhinyuje yamenyesheje yuko n'inyuma ya nyangoma hari abafatiwe amaboko imugongo kandi ari ntungane babuze uko bagira kugira bamuve inyuma kandi nk'akarorero hamwe hamwe baramaze kubava inyuma mbuze jewe nk'ako nigeze gutanga na jewe ni nko mu ntara ya Karuzi aho hariho n'abamaze kuva mu kibira hari abamaze kuva muri Tanzania mugo bari ku masantre y'abadeplace ari kuri ico kibazo bibajije yuko leta yo cihweza ikaraba kugene igikura mu nzira mugabo atakwihutagiza bongeye kandi basanga aho kwiyumvira negotiation cyane cyane bobandanya ibi biganiro turimo bagashikira abanyagihugu cyane cyane nibo bagowe cyane kugira barangure ubuzi bwabo bwa minsi yose mu mahoro iku kibazo cy'urwaruka mu rwa mbere wasanze kubera magume igihugu cagiye kiracamo Burundi bwagiyemo aya makuba bwarimo yuko ugwaruka gwatumvye kubera inyigisho mbi kubera amagume bwagiye burabona biyumviriye kandi basaba na leta ko yofata umugambi wo kubigisha kugira bagarukane agatima ko gukunda Burundi n'abarundi inyigisho zoba mu mashuri zigakomezwa hanyuma bakagwiza n'ibintu by'inkino bihuza abana bo mu mitumba canke abo mu bisagara nabo mu mitumba ku bintu by'inkino bakagwiza kandi ibintu by'ibivi rusangi kugira abaje barabihuriramo basangire n'ibizo babivuyemo ari kibazo cerekeye urwego rw'intwara miheto n'ubutungane kuri iki kibazo basanze nabijya twatanguriye ko bya negotiation ko bigoye n'igihe umuntu yabamaze gutora umwansi hashobora guca haguma hagira bati tunegosiye ugasanga umwe aca ngaha undi agaca ngaha ati kurya n'undi bavuganye bagagira nyinane bitani bigwanisho kugira nshike kucurya wundi yashitseko ico cyo kibazo cy'ugwe w'intwara miheto ico gituma bace bagi naciye niyumvira guca ndagishaka kumwe n'ubutungane kuko mu byiyumviro batanze byasa n'ibijanye hanyuma ikindi cyiyumviro cagiyemo nuko basabye na n'urasanzwe agize arongoye umugwi yari na padiri uwashikirije icyo cyumvira amubwiye ko na wene yofasha akabwira n'abandi bihebeye imana mu nyigisho baba bariko barigisha ko boja barabwira abo bari kumwe ko batoguma batinya abasirikare intwara miheto kubera basanze ahantu hamwe hamwe ahari abasirikare usanga bari kumwe n'ubwoko bwose kandi babana neza kuri gice kintuze cy'ubutungane naco ni bagishimikiye ko baravuga bati ntampore ntamahora ashobora kuboneka urwego rw'ubutungane gutari ko bukora neza agace ka kane kari karaba abanyapolitike kujya byari byavuzwe muri kajya kagabane natanguye kurwaruka havuzwemo ibintu by'abanyapolitike ko bo babashinga ntahe hanyuma bakikebuka mu bintu byo gutwara ntihabe uwo gucinyiza ntihagire ucinyiza uwatwara kubera yuko ngo muri icyo gihe asanga ariko akorera nabi aba bamutwara kuri icyo kibazo abanyamurwi basohoye n'indi ngorane yerekeye ibitangwe kubabira bubu byimvukira nicyo cavuzwe hanyuma basanze icyo bacize hirya no hino aratangura avuga bati hari aho leta yoba yarabiravye ati gasanga hari intara zishobora kuba zafashwe nabi nabi mu bintu by'iterambere ati bogerageza ati muri ibyo byo kudevelopa ntuze le province ati bakabigira cyo kimwe bakagerageza kuja baradevelopa zose aho cari muri ibyo by'imvukira mugabe barakibandanya bati umutware ntategezwa kuba umuntu yavukiye ahantu bati umutware akwiye kuba umushinga ntahe akwiye kuba umubyeyi w'abatwara
umugwi wa kabiri harorongowe n'umushinga ntahe major niragira abari muri uwo mugwi bamaze guca hirya no hino ibiganiro twashikirijwe imbere y'umutaga bashitse ku bintu bikurikira basanze ko abantu bafise icyo bapfa canke basaba muri leta byoca mu nama n'ingingo ntibice mu ndwano ubutegetsi bwugabanganywa baravye ubudasa bw'abantu aha buraba intara amoko ababishoboye ibi bibanza rero biraba nk'ikibanza cya president cya premier ministre cya guverinere n'abastanteri hariho abatanze akarorero ngo mu gihugu cy'ubusuwisi ngo mu gihugu cya libani aho usanga hari abafise manda y'imyaka itegekanijwe kandi ugasanga nko mu Suwisi bavuze bati umwe abaye umukuru w'igihugu abandi usanga ari abashikiranganji mbwa bakamenya ingene bazoza barakurakuranwa bashitse ku kibazo cy'ubukene yuko aribwo bwabaye inkomoko kandi y'amacakubiri basaba rero leta yuko yoraba ukuntu itunga ry'igihugu ryosabikanywa na bose kandi mu ntara zose ku byerekeye ubutungane bwoshika imbere kugira ngo bahane abo bose bagire ibyaha butavanguye amoko bamaze kwiyoheza ko ubwicanyi bwahereye kera babonye ko ibiganiro nk'ibi byogwizwa niho n'utugeso tubi twohera mu Barundi bagaheba kwinubana bagarutse kandi ku cyerekeye indwaro babonye ko imigambwe ariyo yabaye inkomoko y'ingorane ziri muri iki gihugu hari abasabye yuko hotunganywa intwaro idashimikiye ku migambwe myinshi ariko abarundi bakitorera ubundi buryo bwotwarwa ku byerekeye negosiyasiyo naho nyene ntibahuje harabasaba ko iganiro byoba hagati y'abarundi bose bari mu gihugu hanyuma abari hanze bakazotumwa ko abashinga ntahe babamenyesha ibyafunditswe abandi nabo bati byoba byiza leta yivuganiye n'abayirwanya ari barongowe na nyangoma basabye kandi ko impunzi ziri hanze na cyane cyane iziri muri Tanzania zotahukanwa canke zikigizwa kure y'umupaka kuko ziteye ingorane mu kwiba no mu kwica iyo zijabutse zigarutse mu Burundi bihweje kandi baravuga bati kurajya amatariki yasinzikaje u Burundi ari mu 72 harabaye genocide y'abahutu harimo nk'uko yabaye nk'uko genocide y'abatutsi yabaye 93 basaba rero yuko bose bo kwemera kuko abi bakoze bakabyemanga bagasaba n'ikigongwe kandi bakahakura icyigwa kugira ngo iryo shano nkarije risubire basabye kandi ko bijya biganiro by'itariki 21 y'ukwezi uko ariko kose byohagarikwa kuko biguma bikora mu nkovu abantu bati icyo kiganiro coshoboka kuba nkari mwe mu mwaka hajya ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi babonye kandi yuko abanyagihugu bakeneye inyigisho nyinshi kugira ngo ntibazokwame bavuga ko bahenzwe kandi ari bo bashikirwa n'ibyago bivuye muri ayo macakubiri ku byerekeye amashuri hari abamenyesheje ko burya buryo bwo gukura uburaro bizotera ingorane nabyo nyine bishobora kuvamo amacakubiri kuko hazoca hasigara higa abana b'abantu bifise mu gusozera abari muri uwo mugwi basabye ko mba namaze gukurikira integuro z'ayo manama zotangwa hakiri kare kugira abayajemo baronke uburyo bukunganira bihagije
twebwe muri uyu mugwi twari dufise umushingantare na Himana Terence aribo muri bamwe bageze ibiganiro twamubajije ibibazo byinshi bigera ku 10 tubona rero n'ibibazo nkumbure abari muri iyi nama bo zanabo gukenera inyishu yabyo duca twiyumvira ko yohava abyishurira ngaha byari byerekeye cyane cyane ibyo biganiro n'ibindi by'akahise nkumbure yoba atavuze neza kuko mu nyuma twahavuye turonka umuntu atubwira ukundi ndabanka akaruro kamwe sinteba nk'urupfu rw'umushikiranganji wa mbere ngenda ndi umwe womengo uyo mushikiranganji wa mbere yoba yishwe n'abanyamahanga kugira barondere ukuntu abahutu bamara abatutsi mu gihugu womengo icyo kibazo rero cyari mu bibazo byari bibajijwe kugira ngo abantu bagende badafise ibibazo mu mutwe aho aza kwishurira inama ikihangana ikaza kumviriza umuntu w'inararibonye yari mu mugwi ari wa mushinga ntahe rwa mu Matias yakoranye gose n'abami na rwa gasore aratwara n'intara kuva 62 ngira gushika 68 arafite byinshi doshobora kwekerera opinion kukahise kukumengo umwe wese avuga ahengamiye hashatse abarundi bose bogira urunani rwo kugwanya nyangoma nabiwe abo bose baba bakimushigikiye bo kubitiza agatima mpembero ku mabi akorera igihugu cabibarutse bagaheza bakamwihakana kugira ngo twicarire ibigoye igihugu turi mu mahoro umutekano inzira ya kabiri imanza zocibwa zikongera zigakurikizwa hari rero n'iterekeye ubutungane ubucamanza bwoshobozwa no kuvuga goronko uburyo kugira ngo ku isi yose nta ubucamanza ntibwoshobora gukora budafite uburyo bukongera bukagira n'abantu no kuvuga abacamanza bakwiye nyabacamanza nyene bakiyubahiriza mu gukurikiza imanza uko zaciwe mu kudaca imanza za ngonde gonde umurundi wese rero akidegembya mu gihugu ciwe akiyumvamo inzego zose ibyiwe bikubahirizwa ntitwahagarariye ku bucamanza ubwo bwo mu masentare gusa kuko twasanze ubutungane buri mu buzima bwa minsi yose y'umuntu umugwi rero waciye ubona yuko ibibanza muri leta byogerageza bigatangwa bashimikiye ku bushobozi bw'umuntu leta ikongera ikitwararika iterambere z'intara zose itarobanuye mu butungane bakwiye kumenyesha yuko ibyaha bidahanwa cyo kimwe yuko bashimikira ku ruhara umwe wese yagiyeragira ikiciyumviro umugwi inzira umugwi wayitanze ko kuvuga uti hari abantu bahunze nk'umure bari mu myonga canke bari mu mahanga bazi bati twotaha bo twica ariko nk'umbure batagize uruhara ruhambaye mu byabaye mu gihugu aha rero ubutungane bumaze kubisigura uba buhumurije abatari bake bakagaruka tugafatanya kubaka igihugu cyatwibarutse umugwi wongeye usaba umuzo wa tribunal international ahadose kuvuga yuko bwabonye yuko sentare zino zitagira kompetanse zikwiye wiyumviriye yuko ariho atamunundi numwe yosigarana agahigihigi ku buryo imanza zizocibwa inzira ya gatatu hakeneye ugwego ku mitumba ku mazone no ku makomine rugizwe n'abantu bimvuga kuri bonywanisha abantu n'abandi inzira igira kane naho hari abantu bamwe bamwe batyoza ugwego rw'igisirikare uyu mugwe wavyihweje usanga abasirikare bagize uruhara ntangere mu kurwanira amahoro ari naco gituma aka gahengwe tugakesha bo bagasaba rero yuko bosubira ubwo rwego bakagwambika umutamana ngira ngo vyoba biri mu ntumbero ya leta y'ubu kuko twarumvise kenshi umukuru w'igihugu abivuga inzira ya gatanu ari ya nyuma umugwe wasanze yuko twebwe abarundi dushigikiye umukuru w'igihugu na leta mfata kibanza kubera umwitwarariko ifise wo kugarukana amahoro naho hanze batabyumva bakaba badufatiye amaboko mugongo aha rero umugwi ugasaba yuko abari muri iyi nama bogira icyo bagenda babivuze ko
ibyo twise ibitworohera bijanye no gushikiriza imiti canke inzira yotuma abarundi bashikira amahoro ubwa mbere ugutomora neza ingene abarundi bazokwama bashikira ubutegetsi ningene bazobubisikanya ko atamarasa rinze guseseka ubugira kabiri turavyo kugene ukurwanira ubutegetsi kumeza ubu horonderwa uburyo bwiza bwo guhanura intagondwa z'uburyo bwose zoye gusambura igihugu ubugira gatatu abarundi twese twokorera hamwe dufise umutima umwe wo gukunda no gukorera igihugu cacu kugira ngo gishikire amahoro nyakuri ubugira kane kwiga uburyo bwo gushiraho urwego rwo kunywanisha abarundi genre comité de vérité réconciliation rutohoza ukuri kw'ivyabaye mu gihugu rugaca runywanisha abarundi bugira gatanu leta irakwiye kwihweza ingorane zishobora guterwa n'amashirahamwe y'imvuka ntara amakomine n'imitumba ubugira gatandatu hotegurwa uburyo butomoye kugira ngo abanyagihugu barwanye abanyandendende abaryibiturire abanyamacakubiri abihorahorana n'izindi ngeso mbi zonona u Burundi ubugira indwi gukomeza no gukwiza umuco wo kwihangana no kwihanganira uwo mudasangiye ivyiyumviro canke ibindi mutandukaniye ko ubugira umunani gushira mu ngiro ivyiyumviro vyiza bishikirizwa n'abanyagihugu mu nama nk'izi turimwo zo kurondera amahoro ubugira icenda inzego nkuru nkuru z'igihugu zohura zikavuga no kuri kugira ngo zigire hamwe ibibazo by'inkora mutima mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu izo nzego nkuru nkuru ni nka leta inama nshingamateka n'ubutungane leta yotegura uburyo bwiza kandi burashe bwo gushikiriza abanyagihugu bose ivyiyumviro n'ingingo nyamukuru zizova muri bino biganiro turimo.
Lo colonel twari kumwe muri 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 groupe twarimo yabajeje ati ibyo bintu byangenda ndumwe igihe bamwica ntimuvuge ngo nabatutsi bamwisha ari umwosanga ari abanyamahanga bamwishe bakomeye kandi nyangoma we yari umuntu akundi uburundi yatobegwa na nyangoma ni nyangoma Gerve wahari ururi mugabo suwo ati muri 2022 naho muvyo batubwiye ntiwavuze byose ntibateye ururi gusa ibujumbura barateye ni nandi gitega barateye ati rero turiko turavuga ibyo Burundi twovuga byose ati kuyita genocide muri 2022 bakaba bishabitse ukayita yabahutu none bifatiye hehe ngira ngo nivyo yambajije yongeragira ati ica gatatu ubu uya tutakuye ibigwanisho mu bantu tuzohona namwishuye yuko ibyanginda ndumwe bya nyangoma bya nonantua turashobora kubiha abantu bize bakabinonosora binze histoire ugasanga bameze ku imyaka 5 10 nabo nyene ntibumvikane ubu aracandi ubu abafaransa baracabazanya ico Jeanne d'Arc yamariye u Faransa turashobora guha doktora abarundi bakarondera ibyabaye mu Burundi mugabo ntivyotubuza kuja hamwe tukarahira yuko ivyo bintu vya muri 2022 bidasubira naho ntobanze wabitanguye none wabitanguye byo tumaririki none nkubu uya umucanwa wa kwaka ngaha mwogira muti imbere yo kuzana amazi ngo tuzime banze mutwere kwa ituriye cyangwa twabanza kuzima ende rero tuzime abize histoire baba baraturonderera abo muri parike abacamanza baba bararondera abo bantu babigize mugabo kuva no muzi tugire tuti ibyo twagize reka tubirege agahigihigiro kaho kari nuko kenshi abantu babise mu ruhara ari busanga babipfukapfuka none uwo kwemera ko yagize ikosa ntimuva ko yo baronse icicaro gikomeye mu bandi kwijyo ibwo amasezerano y'imbugo bwa Burundi avuga ngo biri mu gifaransa ngo dans un élan sublime de pardon wogira élan sublime de contrition ari cyo yo nimba ko yo bamba ari amatavya y'amavuta nivyo nita kwemanga ibyabaye mu Burundi jewe na Imana Terence ikibi nakoze nkavuga nti ego ujya musi kijya kibinije na gikoze naho nari nihenze naho nari ngwaye mugabo n'icyo binagikoze kandi ndamaramara nitwagira gutyo abantu batembagaje ubundi bogira gutyo n'abantu bucamanza ntitwatukibukeneye cyane n'ibyo gukura ibigwanisho mu banyagihugu we ntihica ibigwanisho cyane cyane kugira ikigwanisho nta kibi kirimo ushaka kwivuna umuntu nk'umuntu waza kugutera mu ijoro no kumwivuna kandi umuntu yagivunishije hambije abantu bicanye muri 35 ibusangana ntiba ntankoho bari bafise nico gituma rero tworondera umuzi utuma izo nkoho zica ababanyi n'abagenzi n'abavukana baricana nkiyense abafise abapfa imiduga y'amapajero bapfa n'ibyabiti bariko baradondagura hariye umushinga naye Mico Mibe Emmanuel yari yambaje ati mbega kuvuga negotiation na nyangoma nyangoma avuga ngo aserukira abahutu leta kwirimwe abahutu n'abatuzi yo iserukira abande icambere na mbere cyo je sinigeze mvuga nyangoma kandi je ntaserukira nyangoma n'ukuri kandi ndi umuhutu icyo nashatse kuvuga nuko kugira ngo amatati ahere nuko abashamiranye hazogere gihe bagira bati ko vyanse ko dutsindana canke ko watsinzwe yende ndakwereka aho uja ko watsinzwe nakone no kuvuganira hanyuma rero uzoganira haruzi ko ari nyangoma mbega nyangoma haruzi yuko bajya bagwana bo nyene bamwemera ko ari bazobaserukira bose cyo sinzi ko azaba nyangoma canke uwundi kugira ngo negosiye umuntu waje mu biganire ateza kuba akomeye leta ziza kubikomeye mu gihugu niyo biburagizwa n'abantu bavuye batera amabuye ntibashobora kunegosiya n'ababagwanya ahantu bavuze ngo kare hari wavuze ngo iyo bibaye ahandi ngo ntibace baje mu biganire erega ibigoye mu Burundi nuko umuntu umwe ashobora guhungabanya igihugu cyose umugambo umwe ushobora guhagarika amaraso mu Burundi bwose nayo muri Amerika haje umuntu akarasa abantu nka ayi turi bari mu isengero kugira ngo leta y'Abanyamerika ariciba ariko ngaha mu Burundi barashobora gutembagaza inzego zose nico gituma tugeze tugira ahantu hagoye dushobora kuteza kubyitwararika ntihagire rero ubundengere ry'umunani sinigeze mvuga ngo nitwicarane na Nyangoma navuze gusa kugira ngo ibintu tubivemwo twokuraba ingene twokwicara hano ari kugira ngo tubangire tubanze twumvikane ku bintu bimwe igikuru nuko twokwicarira ingorane ziboneka zifadika niyo saba donasi nawe yambajije ngo mu byari bimubaje cyane ngo nabantu bavuze ngo amajambo n'ingingo sivyo byubaka ngo kubaka abagabo navuze kwa karimi gusa ingingo nziza nziza amajambo meza meza sivyo byonyine byubaka aya majambo tuvuga ya demokrasi y'ubutungane kuva kuri leza sirinye barabivuga abanyamisiri barabivuga abagirigi babitanguye kera muri imyaka 2000 imbere yaho Yesu yavuka nishabuje ko 67 batembagaza leta abo bita abakoloneli barayitembagaza byose nta muntu numwe yicaye ngaho oya atazi yuko atawukwiye kwica mwene wawe nta numwe atazi ko gusahura ari bibi ntakeneye kuba umugatolika nicyo gituma ngira nti ayo majambo yose jewe ntacamariye ntakurabye ku byo wakoze nicyo gituma ngira nti amajambo ni meza mugabo nta bagabo bayahagarikiye bahagarariye bariyo abo bagabo nibava hasi izo ngingo zogira icyo tumarire ntubona yuko demokarasi iza baje bavuga ngo demokarasi ni mbi nimara ntanga akarariro bavuga abantu mbwira abantu nti mbega ufata abashoferi batatu ukabaha imodoka ikomeye Mercedes yubatse neza bose bazi babyipimye neza bakabona ko zose zikomeye kimwe hama bakagenda ukazibaha uwa mbere akahita ku giti urazi navuga ari umurundi ngo imodoka urayikoze nabi emera ko uri umushoferi mubi nitwemere ko demokarasi atayo tuzi ntituvuge ngo ni mbi umurundi amubajije ngo nyereka ugutwi kwawe k'ububamfu agira gutya abuhoro buhoro akarindira kugenda atabibonye ngo namushoboye ntiyabonye ugutwi kwanje k'ububamfu aho kuri ubwize gutya wobika ntiwoce utora inyishu n'ingoga abagabo niwe wazoheza bagatuma ya majambo na za ngingo bigisho bimarira abarundi nisho gituma nsubiyemo nshimitse yuko ibyo tuzogira byose bitaronsa abagabo babihagararira ntacyo bizotumarira niragira Antoine nawe yambajije nguvuga ngo ihora ni Antoine yego yambajije nguvuga ngo harabayeho nyabwo kujya abahutu ngo muri 65 88 ngo ico ndare mu baryibagiye oya ntajyo nibagiye kuko na kuri ku rupapuro rwa mbere nabivuze aho batera muri munyonyi ngo 72 ngo kandi ngo nta mututsi yigeze atangura je nababwiye yuko watanguye nk'ubu yaho tugeze ubu watanguye ni nk'uko usanga abantu bariko baragwana bari mu nduru kugira ngo babanguranye ubwiye mwo nawe ucugira induru nkawe urari kumwe akabanza akagwa hasi utimbegije muri kumuraga imwe n'ibindi ntubazi watanguye urabanza ukababwira ati banza mu bege nayo nyabwoko navuze nafatiye ku matariki amwamwe ari mu mitima y'abantu uyavuze umutima ucusimba 72 uyivuze naho habayeho nyabwoko ry'abatutsi muri 22 uvuze 22 nta muhutu adasimbwa n'umutima uvuze 93 nta muhutu adasimbwa n'umutima nje gutuma nafashe amatariki aboneka arashe umuntu wese ashabona icyo nshaka kuvuga icyo ari cyo naya handi nigeze kuvuga ko ubunyabwoko ryatanguye muri 1962 ryaretse gufata ikivunga cy'igihugu cyose mugo ryari ryatanguye kandi noneho njanishurira kwa mupadiri ambajije ngo mbega ngo ubunyabwoko oya si hari wamaje ngo mbega ubunyabwoko ngo ntibabanza kuryeme n'umushinga amateka ya majije ngo ubunyabwoko ngo ntiririnda ngo kwemekwa ni nama mpuza makungu oya ubunyabwoko ari ibintu biriranga no kwica abantu ikivunga ubaho ikintu ari ubwoko ari idini ukabuka babyemera batabyemera genocide yo muri Armenia urazi imyaka yamaze batarayemera babyemera batabyemera ibimenyetso biriho bikwiye byemeza ko habaye ubunyabwoko kandi je ndamaze kubona yuko cyane cyane abantu bavise mu ruhare ubavuze ko habaye ubunyabwoko muri 1922 bacabasha reka tubyemere hano ntizobivura ubunyabwoko rero iri bijyaho tucanga iby'abatutsi ni icaha cagira abagikoze bacemerwa mu makungu cyangwa batacemera kandi ni icaha bakoreye isi yose mu gifaransa ni crime contre l'humanité le lieutenant barirya nino Evariste yavuze ngo barya nino ngo nabakunzi yavuze ngo kuvuga ngo negotiation na nyangoma ngo ni ngombwa ngo yotsinda yotwara abandi Justin nigeze vuga nabivuze kare Justin nigeze vuga yuko negotiation na nyangoma noneho usaba negotiation nkuko yabibajije ngo mbega yatsinze umuntu ariko aragwanya leta asaba negotiation naho yabatakintu na kimwe arakora kugira ngo bamwemere bamaze kwemera kunegosiya nawe acavuga ati ntibona ndiho noneho bavuze ngo bagira banegosiye n'ukuri hari ibintu nigeze kubona rimwe uza wumva bajya bose bakikuje nyangoma baca ngo uno munsi ni jewe bakabanza kuryana muri bo kugira ngo bavuge ati ko batwemeye reka barijwe nsiruka si ukuvuga rero ko babatsinze bemeye kunegosiya abantu bagwanya leta iyo basabye kuja mu biganiro babashaka ko bemera ko ari abagabo nabo babasha bihagarara ko nabo bataki nabo bavise imiheto gusa bapfa kubemera ngo banegosiye hari ikintu umugabo ahaya ndenge ya karimbi basi yavuze ngo umenga biramba baje kugisoda bagihaye amahera menshi yewe kaye jewe ntabyo nigeze mvuga ntabyo nigeze mvuga hari ku murango mwese mwumva navuze yuko leta y'u Burundi yahaye amafaranga menshi cyane igisoda kuko byerekana icyo ishira imbere muri ino minsi hari umuntu yaravuze ati none ko kugira ngo ubwicanyi buhere bizagenda gute bati leta nifate uburyo bwose ukeneye kugira ngo itsinde abo bicanyi nanjye nababwiye nti ingingo zarafashwe kandi nta muntu yoba atwara u Burundi ubu uya atobigenza gutyo ashaka yuko ingwani hera madamu Nahimana Caritas nawe ngo ntiyari yanyuzwe ni nyishu namuhaye aho navuga yuko ngo nomwerekaho abantu bo nyine bije igihugu cyabo bakavugana ingwani gahera hari uburoriro bwinshi cyane mugabo yavuze ngo muri Afurika y'Epfo ngo n'abazungu ngo bagwana n'abirabure mugabo bose bari bene igihugu kuri je bazungu bo muri Afurika y'Epfo n'abanyafurika y'Epfo ntibaje bava hanze ntibagwana bari hanze bagwana bapfa ubutegetsi bari mu gihugu hagati muri Angola n'abanyangora gusa naho barajemo abacangero saba imbi n'umunyangora leta ya Angola si leta yadutse iva hanze baricaye baraganira ushinga nta isimo biyobera niwe nari nishuye kare yarivuze ngo CND iharanira abahutu navuze ko je batarivyo nigeze sinigeze ndabivuga kandi sinzi ko bazabahutu bose bavuga ngo baserukirwa na nyango hariho nabashinga amateka benshi nabafurudi benshi birwa ravuga ati abo bantu kandi batuvugira sinzi ko ari zandi mizibiri bamenyereye hanyuma yaciye abaziwe mu shinga amateka ati none ko bavuga ngo muri 1983 harabaye ubute genocide wagize n'ubutegetsi ubutegetsi bwari bandi nibwabwa ntivya byari byabananiye gutwara nakazi kawe ni Frode yatwara niwe hagarika iho nyabwoko babishaka bavyemera batavyemera nibo bari bafite intahe y'igihugu nibo vyegamiye ntituvuze ngo ndi ntitwitiranye icyo twita mu gifaransa responsabilité na culpabilité umwana wawe amenye idirisha ku mubanyi responsabilité ni wewe mugabo ntaba uri coupable responsabilité iyo nyabwo kujya muri 2023 iri hagadze ku muntu yarajejwe uburaro n'uburamuko bw'abarundi yari umugambo watsinze amatora witwa Frode niba barabanyaza intwaro batwara basinziriye biri kuri bo senaka niba bazi bibaye mu rugo aba ba Frode bro niba bashaka kuyidohora nakazi kabo padiri avito niwe yavuze ati none ko muvuga ngo habe imishikirano y'abashamiranye none kugira ngo habe umwumvikano bazoca mu bwicanyi ivyo nari namaze kubivuga nuko umuntu agwanya umuntu ntatora ari mugufa kurya amenyo kugitsinziri ari muremura kubita kumubanga ngome kumubanga banga afise ubuye njya gutera wewe rero asanze mu rugo rwawe nubwo ko yanteye ibuye ngo sindamuvugisha ngo akanga umuntu atera amabuye ntidukwiye kuvuga eka mubuze kuyagutera niba kubitira umwana mubuze kumukubitira umwana canke umuhamagare muraba ingene mwobyohera nico gituma umuntu hageze kuvugana nibyo birashobora kuza bikavuga bati ko hazaba hari abagabo niba nizeye ko bari abarundi mugabo haraho hozamwe n'abandi bo handi bogira ati wewe muri abo bantu bariko barahagarikira leta turazi ko ingwano barimo muri abo bantu bariko bavuga ngo bariko baragwanya leta turazi ko aribo abagizeho nyabwoko none abo bundi bashobora gushaka baboneraho bagashaka babafata mbega mwarumvise babandi bagira ngo turashaka kuja mu biganiro ngo mugabe ica mbere ngo nibagire amnesty ndacuna murakoze
kumpa ijambo ica mbere cyoco nagomba kumenyesha nuko umushinga ntahe Terence yadushikirije iganiro namushimiye ko yavuze ati abarundi twarakosheje abahutu batutsi barakosheje nidusaba n'ikigongwe icyo nagishimye mugabo yatubwiye ibyo yadushikirije nk'uko ari ibyo yasomye ibindi yabajije inararibonye hanyuma nagize nti ndashobora kukunganira ku byo utashyitseko namubwiye ibyerekeye ngenda n'umwe aha mpagurutse kubera atabivuze uko nabivuze namubwiye nti narabajije hari umuntu w'inararibonye atari n'umurundi mbere yangira ati jewe ibyo aribyo byose ngenda ndumwe ntibamuremeke ku barundi ati ni ini puissance yashaka kudiviza abarundi yarorganije elimination y'uwo mu shikiranganje wa mbere kugira ngo abarundi basubiranemo marerezo mayirayite desi ntibyabaye nibyo namubwiye ivyerekeye nabyo genocide hanyuma ngarutse inyuma navuze ngena n'umwe nyangoma ngira ngo aho twari kumwe baja kunsura nta nyangoma je nacijije mu kanwa donc umuntu yovugira umuntu icyo yavuze hanyuma ivyerekeye genocide nawe nibyo yadushikirije yavuze yuko hariho abasaya bateye intara ya Bururi bavuye I Tanzania umugabo ngo hapfuye ngo abahutu bo mu zindi ntara ngo hatabaye n'ingwane hanyuma je namubwiye nti je ndibaza ko wihenze kibure utarondeye gose kibure ubigira express nti na Bujumbura umengo muri iryo joro nyene yaratewe kandi amubwira nti umengo harabace banyunganira bati nagitega yaratewe sinzi uwo mu ruhiga ati naruhiga yaratewe urumva rero ngiyango ni yaduha text mwese muraza kubisoma nuko yabidushikirije inaba nihenze arankosora hanyuma ndamubwi yatubwiye yuko kugira ngo bace bica abantu bari mu zindi nta nagize nti c'est dommage mugabo nti harabaye repression yabateguye plutôt genocide babahutu contre les tutsi ndamuha karore ndamubwira yuko sur toute l'état de la république hari ho organizwa amaswari amaswari yukwera imina les intellectuels tutsi numukuru w'igihugu mbere aba bateye Bujumbura bamutegereye ku kiraro cya muha mugabo hapfuye umufisi d'ordonnance wiwe ivyo ntiyashatse kubivuga hanyuma rero nivyo nagomba yuko yokumva agomba gira icabivuze ko agomba subiremo abihinyuze nico nagomba gushikiriza ari kugira ngo ntagende avuga ngo unavuze ibi nibi nibi ko yarabivuze gutari bara
mushingana naye transe yatanze cerekeye ndwano hagati y'abato n'abatutsi chatanguriye ngo kuri na mujanda nagira ngo gerageze kubabwira byo ko ndabindi kuko naho nari mutoyi narakoze muri ibyo birere na mujandi yagwaniyemo kandi ndabonana n'umwami yarwanywa n'ico gihe na mujandi yarwanye niko muri 34 rege gituma mvuga yuko kahise kavugwa n'abantu kava ku bantu cyo narabaye buramatari ibubanza muriyo ntara nyine ahiyo ndwano yabere hanyuma ndasangaho ibyandiko by'administrateur de territoire w'icyo gihe hanyuma ndongera umwami mwambutsa araza kuramutsa abanyagihugu b'indora mu 34 icyo gihe arababwira tugenyine hari hatanguye akaguma abahutu n'abatutsi abanyarwanda bava I Rwanda baza guturira indora ibutara hanyuma yaraje rero kubahumuriza arababwira ati ntimwishinge kungarariza nkana mujandi ati nje yaheze imyaka 30 na mujandi aje kungarariza none namusubira imyaka 30 heze icyo gihe rero ntiyagwana n'abahutu cyangwa ntiyagwana n'abatutsi yagwanya umwami kandi yamugwanisha iki ubupfumu icyo gihe mu 34 hari harateye uruzuba hanyuma wewe rero akavuga yuko adokwemerera abarundi imvura nibamutora agatwara igihugu nuko niko byagenze niko mwambutse yabitondeye abanyagihugu turi kumwe nari buramatari wiwe hanyuma mu bitabo naho niko byanditse iyo menya yuko icyo kibazo kiza kuza ngaha mba narazanye izo mpapuro ndafise amakopi mugabo nuko mbona atakibwa twari kwakura none rero nta bahutu n'abatutsi bigeze barwana nubundi n'utange ikiganiro wese yamavuga ngo u Burundi bugaruke mu mahoro nka kera ku bami none wumva abahutu n'abatutsi barwanye icyo kitiwe icya kabiri yavuze yuko abahutu bacinyijwe kuva kera n'abatutsi aha ngira ngo nibaze igituma ngena bacinyijwe bakavuga no guhabuza abahutu uguhaba mu kirundi kera bahaba bava ngo abantu bahabye bateshwe izabo kera umuntu yahaba agiye Buganda guca ikori akamara imyaka 2-3 akadogaruka baramwibagiye nabana yasize ari nzo yagasaga barakuze abo rero no bahaba sinzi rero ngena abatutsi bahabishije abahutu ntabyo nzi ibyo rero si ngiyango umuhutu yo bisobanura akabitubwira mugabo icyonzi cyocu iyo mvugo yaturutse nka kumutumaze imizi tubivuga ku nyigisho y'abazungu baravuze ngene abazungu badutiyemo kubiri bakurikije taye bakurikije ubutunzi bakurikije ubudasa ikindi bakurikije kwabaye uguteranya abagarwa n'abatutsi n'abahutu kera na kare abazungu basanze abaganwa barukwabo abatutsi barukwabo abatwa barukwabo hanyuma baragaruka bafata abaganwa babashyira mu murwi w'abatutsi abahutu baguma ukwabo bahindura rero aho yari kuba imirwi ine imirwi itatu hanyuma rero abahutu rero nabo babifatira ko bagafata yuko Uburundi burimo abahutu n'abatutsi n'abatwa bakibagira babaganwa abaganwa aribo batwara igihugu igihe abazungu baza icyo gihe nabo nyine twabababarira ko igihugu cyatwarwa n'abaganwa basanze gitwarwa n'abana bantare nabo nyine yari afise rezo kuko igihugu ntibari yacigaruriye yari igaruriye ubugesera butari mu Burundi yari igaruriye ubuyogoma butari mu Burundi yari igaruriye Bujumbura yari itari mu Burundi ntibyari gutuma byatuma ashyiraho yizigi ntabwo rero umuntu yizigira kuruza umwana basanze rero gitwarwa n'abaganwa hanyuma basanga intwari irakomeye basanga intwari irakomeye ati reka dukurikize uko byari biri mugabo bari icyo gihe aho baza hari n'abatutsi n'abahutu batwara hanyuma muri 1932 abazungu bahagira ngo icyo bita reforme yo kugabanya abatwara kugabanya abaganwa mugabo darisansi yo kugira ngo bakuremo ba batutsi n'abahutu bari bahari niho nko muri Bujumbura rirari inyanama yasubirira abaganwa batandatu b'abatutsi n'abahutu aha muntu ze abijikira bimurambya ngaha n'iki gice cya Kirimiro cyegamiye murambya hakombowe abaganwa n'abatwa bamba bahutu n'abatutsi 69 bagiye donc abahutu n'abatutsi bamba abahutu n'abatutsi bagenda cyo kimwe en faveur y'abana b'abaganwa kuko ngo ariwe basa abazungu basanze kirizave asire la stabilité d'arpey bon ikindi bagize bafata ba muri 32 nyene ejo dariye mbona umwanya manera bivuze kuri kiriya kiganiro cya nyakubahwa Padiri Paul yuko abatutsi batigeze bajya mu ishuri ryo kwigisha ugutwara ngo nta mututsi yigeze yigisha gutwara asirida niho biga siwe neza asirida abatutsi n'abahutu biga serivisi tekinike baje muri segisiyo veterineri segisiyo medikali segisiyo agirikoro na sekretariya gusa hanyuma 32 kuko babona yuko abo baganwa bagiye gusaza bafata abana babo bakereya indi segisiyo spesiyali yitwa segisiyo de kandidashefu i Burundi hava 16 i Rwanda hava 28 muri abo 16 hatsinze 9 muri abo 9 benshi baracyariho basohotse 42 dizapre ni ukuvuga nde bamuhirwa abantuze babiha umugani abo bantuze babigaye impunzi nibo basohotse ubwa mbere muri iyo segisiyo andi zina musakarande hanyuma rero bikomeza gutyo segisiyo rero de kainda shefu yari iy'abana baganwa gusa nta mwana w'umutware yajamwe nashyiraga incu n'umwana w'umututsi bumva rero abatutsi n'abahutu banyu bagowe rumwe bamwe bagowe rumwe hanyuma turabye naho ingena intwaro zagiye ziragenda turabye intwaro ingena zagiye ziragenda nifuza kubamenyesha kuko rero nabikurikiranye rwose kandi nari ndanabikeneye nifuza kubamenyesha ukuntu intwaro zagiye ziragenda abatutsi barimo ku ntwaro yose n'abahutu barimo n'abaganwa barimo kuki intude isisteme yo guharura abahutu abaganwa n'abatutsi yamyeho kuba abazungu bagenda rero iyo ntwaro y'abarundi rero yatanguye neza na neza itariki 2021 z'ukwezi kw'indwi mu 1960 icyo gihe barakomiseri bitwa komiseri d'etat icyo gihe iyo leta yari yagizwe n'abantu 9 abahutu 4 abaganwa 4 n'umututsi umwe uwo mututsi muramuzi abe gitega na bikarudu n'umuzi n'izuruzu hanyuma icyo gihe onu imaze kumenya yuko hari bashinze iyo leta niho yakora resolution yabona 1305 itegeka baharuwa yuko yongereza abashikirangoma icyo gihe haruwa na Paite d'Accord acakora ku budeta ahubwo arabareduiza asigaze batandatu abo batandatu yashyizemo abahutu batatu n'abaganwa batatu na 0 mutuzi hanyuma hakurikiye intwaro ya ifrona ku ntsinzi ya ifrona iyi rero ni leta ya Rwagasore wewe yagize abashikirangoma 11 ashiramo abahutu 4 abaganwa batatu n'abatutsi 4 apfiriye hasubiye ntunze muhirwa akomeza kwa kundi nyine abahutu 4 abaganwa batatu n'abatutsi 4 uwasubiriye Rwagasore muri abo baganwa ningeshimana gaspari yabangaho hepfo aheruka kwitaba Imana bigowe kumenya mo iyindi leta yabaye ku itariki 18 ukwezi kwa gatandatu mu 1963 iyo yari yangena n'umwe ashiramwo abahutu batandatu abaganwa batatu n'umututsi umwe iyindi isubira mu kwa kane 1964 yari yanyamoye ashiramwo abahutu batandatu abaganwa batatu n'umututsi umwe hanyuma itariki 15 z'ukwa mbere 1965 yari leta yagenda ndumwe ashiramwo abahutu batandatu umuganwa umwe n'abatutsi batandatu iyindi subira ku itariki 12 ukwezi kwa kabiri 1965 aho ngana n'umwe yari amaze kugandagurwa yari leta y'abamina ashiramwo abahutu batandatu umuganwa umwe n'abatutsi batandatu iyindi leta yasubiriye muri sebutambure 1965 amatora aheze ijamwo abahutu batandatu abaganwa batanu n'abatutsi babiri icyo gihe mu iryo tora naho hari abashingamateka 33 hajyamo abahutu 23 abatutsi 10 nta muganwa hari sena irimo abantu 8 abo basenateri bari abahutu 6 umuganwa umwe n'umututsi umwe hanyuma hari conseil de la couronne Conseil de la couronne yarimo abantu 5 bahanura umwami muri abo 5 abahutu bari 3 umuganwa umwe n'umututsi umwe none bashinga ntabi bapasoni aba batutsi bari abahutu ari kindi rero nicerekeye ngena abantu bagiye barapfa ubutegetsi bakurikirana inda ibyo byatanguwe na Mirerekana ni ukuvuga icyo gihe Rwagasore apfiriye Mirerekana yaciye arahira jewe ni je ngomba kuba president wa iprona abadasigana ati ndibishoboka nje ngomba kuba we ndumusamura kwa kwa gasore tinaho yari kwa kwandikiye ndubwizwa kugira amatora acyarashavura ashavuye arigere tu ona organize amatora amatora abaye ndari umbira ataraba agumura abajandarume abajandarume hajya ku kibuga cy'umupira hajya kuri Prince Louis Bagaso avuga ibyo yishakiye nyine murabyumva benshi bakunda kuvuga cyo kimwe hanyuma hanyuma bamuhagaritse gato abajandarume bamwe bamuhagaritse abandi baragumuka baramurerura abandi bafata amabuye n'amabunduki baramenagura abatutsi bo cyane cyane mu rwaruka rwa gasore imodoka barazimenera hajya ku kibuga cy'umupira wa gasore hanyuma tode mirerekano baramucira urubanza rw'ibyo yakoze bamucira urubanza a perpetuite 20 ans avec celui-ci acyaratoroka agenda i Rwanda kwiga agenda ariga hanyuma ati amatora araza mu matora y'ubukuru bw'umugambi hanyuma icyo gihe asubira kumuka afata abahutu yakuye mu Rwanda n'abatwa n'inderuzo y'ubuyeye hose baramurerura abandi bagenda n'amaguru ni murambi hanyuma marerudema ntiyatorwa adatowe acasubira i Rwanda agenda ariberayo aho hari mu 64 ariberayo 65 bata amatora yabashinga amateka aha nyine niyo yaya nyine baramwemerera marigire yuko yari yabaye kondane atashobora kuja mu bakandida bo gutorwa ari kondane ari umunyororo leta irabitenye nyamwira nta n'umwe yitwaye barabihoyahoye aratorwa atowe araza aje agerana na rwa rwaruka kwiwe milisi mirerekano jeneme bon azarana n'abatwa b'i Rwanda araza yari visi perezida wa asambule niwe bahaye ijambo aha kuri dapera ahepfo ahiri Gitega icyo gihe nari buramata niho nari ndi niwe yabwira yavuga abarundikazi ubutiku burageze rero ubu tuyadushike kucyo dushaka rero aba uburundi bumeze nk'intango yuzuye imbwa n'inyabu none hageze yuko iyo ntango iturika imbwa zikaja ukwazo inyabu zikaja ukwazo icyo gihe hari mu kwa gatandatu 65 amatora aheze none iyo ntango ntibwari ubwami ntiyari ntedipeye none mu kwicumi gukurikira siho yacimeneka bashaka kuyimena hanyuma ba batwara siho baturiye gusangana ryo hari umwana w'umurundi yari bwamenye gutemana tubigishijwe n'abatwa b'i Rwanda niho batemye gusangana niho batikije ubusangana ikavuma nk'uko rero uko byagenze niho byaturutse kuko yanda bwa mbere kuko atabaye perezida wa iprona niyo nkomoko hanyuma inkuru y'umwana isubira inyuma twigukiye itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 62 ku itariki 26 z'ukwezi kw'umunani 32 ukwezi guhari guheze gatoya aca iyo nkora kuri iprona arema rero umugambwe iprona mirerekano iprona ema niyo yiyi bavuga yuko ngo muri 65 ngo barasambuye ngo abitorewe n'igihugu umba bitwa ipronade iyo yari ya mirekano mugabo twebwe ntitwamenye ipronade ico kivuga we yavuga ngo ni bashasha ngo abaprona bashasha batagira umuntu bamwe bagatse mugabo urumba urumba yuko byagizwe binyegejwe byagizwe binyegejwe ngo ni pronade ngo niyabakiri bato b'imisore naho ni prona y'abahutu kuko ubuho biravugwa n'urumba yuko yari amatora y'abahutu bari batsinze mu 35 matora kuko hatowe 2023 kuri 33 ubu biragaragara rero urumva yuko ibyo byose none ko yahinduye akajya mu wundi mugambwe hata haheze ukwezi gusa uburundi bwikukiye none icyo gihe data abatutsi bari bamaze gukora iki kibi mu ntwaro yari bwabaho umwanya ngo arabe ngena ntiyaba hari abatutsi ngena batwara nabi sinzi uwavuze ejo ati ntiyaba hari ari kibanza abahutu baba bararirire ntibashobore kukironga muri izo leta ntibatubwira ati twari kuronga ikibanza iki n'iki ari minisitiri de finance ari premier minisitiri ari minisitiri du plan sindabizi mugabo bareke kuvuga ngo baranijwe ntibatwaye none abatutsi bo batwaye ryari ku babirigi banyikizwa bose amakori barayanganye impo de capitation impo de kota additionnaire y'ukuriha abaganwa n'abatware mu bikorwa abanyagihugu bari kubakorera yarangana yose amajana abiri 67 ku mutware 67 ku mugana nuko inude ibikorwa amashiku yarangana inkuzi ibiterwa by'amategeko ikawa imyumbati iki byarangana ari 35 ku muntu yaba umuhutu yaba umututsi abatarimo imyumbati mu mugamba imyumbati yasubirizwa n'intuze n'ingano izo arenye natazironze ntibyashoboka akazi k'amategeko k'imikobeko ko gutera ibikumba umunyagihugu wese yabwizwa gukora iminsi 60 ku mwaka atayikoze igihano cyari kimwe amafaranga 200 hadawe n'iminsi 20 y'umunyororo cyangwa kimwe muri ibyo mugabo hadahaze ibiboko biva kuri 4 gushaka ku 12 ubona nta 13 byariho kereka kirya cyari bakare avuga ngo agashyira ngo aratumukare gusa nuko ibyo barabinganye amakamano inkamwa umusozi wabakwa inkamwa iheruka kubyara yagomba kuza gukamwa noneho abatutsi ni bo batanga amata ni bo bishwa n'umwako ni bo bari bafite inka nyinshi kurusha abandi ni bo zagenda cyane kurusha abandi none rero gushika ubu sindumva iyo nsobanuro y'ingene abahutu bahabye y'ingene bagowe kuva kera batakoze nk'aba bataronze ibibanza muri leta sindabizi mu bibanza bikuru bikuru tuvuge data wanjye bikuru bikuru byegamiye leta nkanuze nka koderiko nkanuze nka rusibu none remonti kabura ko twaye imyaka n'imyaka usibu siyo niyo sosiyete hamba none kaburya ntiyari umuhutu bwa yari muto abandi kandi twarongi ibibanza bibaye abaye mugabo tukanezerwa mugabo tukanezerwa ko tubironse tukaba tunezerewe twese ata n'umwe arayuza none ibyo nibyo byari bikwiye yuko twasabikanya neza uko dufise tukibagira kahise hanyuma rero tugaheza tukaronka amahoro twese tugira amahoro murakoze
sinokwirengagiza kugira icyo kuvuga gitoya ku byo mutamahije kuvuga bitari bike kuko jewe mva ku kavumu mva kwa miyerekano niba uturajya mbere nambaye niwe yari inguriye mama ni mubyara we igituma rero mvuga akajambo gatoya nuko yavuze ngo mbega ngo abahutu ngo banizwe ryari nanjye nagana nabaza ikibazo kimwe abo bahutu bose yadundaguye barihe nta numwe yosobora kuzana bakamuhinyuza ko numvise mu bintu mu biganiro twari n'ibujumbura hamwe abantu batari bake n'abagamo wavuze bati ahubwo agasora pfiriye hari abantu abatutsi barahiye ngo ntaho byagize biboneka yuko umuvuto atwara umugambwe wacu n'abatutsi bonyine babyivugira mugabo mutamasi wo yarari sinshaka kurandira kuri ibyo kuko nashaka kuvuga yuko ibyo bintu bigoye gusubiramo uko abo muhinyuza arumva sinzi yo bari noneho aho bavuga ko bamutoye muri 65 kandi yari yaraciye urubanza ntimwumva ko kwa kudahana ibyaha byatanguye kera bakamubwira icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka aramucira ubwo gufunga imyaka 20 aho hari hakantu gahaze je hari igitabo cy'iwe nigeze gusoma uwo mutamangira ngo arakizi avuga mbwiye bya gito canje na ubwenge bw'ubundi yumvireho icyo gitabo yandikamwo avuga ati wa murundi uzokurikira ibyabaye mu Rwanda ugafata umupanga ugateba mwene wanyu uramenya yuko utari kurarondera ineza y'abarundi igihe bamurerura byerekana yuko bamurerura batashaka kurenganya abandi nuko bamukunda jebe nibuka twebwe iwacu twavuga ngo gira mwambutsa na mirerekana zo guserukira mu rubanza niko twavuga gira mwambutsa na mirerekana zo guserukira mbariko baratira abantu niko bavuga yarazi yuko ariwe yazoraga umugambi bati eka nta muhutu dushaka arasesereko hariho n'abajenerali byavuze n'ibyo bitwa jeunesse mirerekano nibo muri 65 bagumutse ngo ko batwiciye umutware baragumuka sinjaga kuvuga ko ibyo bagize ari byo mugabo urumva umuntu birashobora kubisigura
nigisha amahoro ku bantu bose mbiza abantu yuko bakwiye kubumwe nk'uko ijambo ry'imana ribidutegereza icyo gikorwa rero ahubwo nanezerewe cyane kuko nasanze kigiye kugira ishimikiro kuko nahora nsa nk'ufise ubwoba kuko ngira nti ndiko ndigisha ubumwe ndiko ndabwiriza abantu kubumwe ndiko ndabwiriza abantu guhunga umutima w'ubukoko w'amacakubiri nkumva umenga ndabigera jenyine ariko ubu nanezerewe cyane kuko nabonye ko abantu benshi nico twashimikiye ko nico tuzokwigisha icyo ronzo cyambandanya kuko nari nsanzwe
ibiganiro duguye ngaha igende tuzobishikiriza turafite igende tubonana n'abasirikare turongoye uko byategekanijwe tuzobabwira iciza cy'ibi biganiro tubabwira icyo twabikuye igene byategekanijwe ibyarimwo ni icizero cy'ibi biganiro mu nzira y'amahoro
bakahise ibyahise ni kubyibagira tugakurikira ibizoza imbere icyanyigishije ko nyana ifite agatima kamacyakubiri nshanda byikuramo nta mwaca nigisha abandi ukuntu babitwigishije ko ari ukubana ahanini